Aidoo, yɛ ma hwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa kɔ banfamra AOK TV on YouTube. Me pa cho Ghanaian referees ɛna me pa cho CAF apawom as a CAF Champions League semi-final game Wako of Morocco ɛne Mamelodi Sundowns ɔmo nkonko gyina mu mu adwuma na bibia ntumi nya kama yɛ de mu details no ɛba de dente uru mu Black Stars of Ghana players a ɔmo bo game ɛwɔ Europe abrante friend sɛ Joseph Aidoo ɛbo game ɛde ma Celta Vigo abrante de bo game na de ma ne club a red card abrante ne tumi nya yɛ mu details no me de ɛba de dente Felix Afena Gyan ɛyɛ Black Stars of Ghana player abrante ne tumi gyina bo game ɛde ma ne club Cremonese ɛwɔ Serie A game tumi kɔso na ɛmu details na me de ɛba okɔ Bulgaria Black Stars of Ghana player Bernard Tekpetey abrante ne tumi bo game ɛde ma ne club ɛnso wɔ hɔnom a ne nyina mu nsɛm no sɛnɛte a yɛ de ɛba de dente subscribe to the channel like share fa wo comment ne bra ne hit notification bell no sɛ de update ne to mu a na wo nsɛ tumi aka ma me nhyɛ nsɛm no ase deɛ Ghanaian referees a ɔmo bo adwuma de dente ɛwɔ yɛ Premier League ne mu no ɛna CAF me pa atoa tumi apa hɔm sɛ ɔmo mmra me bo adwuma ɛmfa mo ma referee Daniel Lai ɛna me pa atoa papa friend sɛ akwasi brobe ɛna me no ka sɛ deɛ CAF atumi appoint ɔmo sɛ big gamer ɛba so ɛwɔ CAF Champions League between Wako of Morocco ɛna Mamelodi Sundowns semi-final first league encounter ɔmo mmra me gyina mu na ɔmo mmo adwuma me pa atoa referee Daniel Lai ɛbɛyɛ center referee ɛde ama game no na afe kwasi brobe ɛnso akɔ line 2 na kyɛsɛ assistant line 2 no ɔn ne bit magyina ɔna ne frankaa no wahim ama bibia tumi ayɛ kama kama wɔ hɔnom ɔnom sɛ game no ano bɛyɛ den yie papaapa Work no na kyɛsɛ mo performance o Champions League nim no ɛnyɛ fɛde agro sanso na Mamelodi Sundowns from South Africa ɔmo so ɛnyɛ fɛde agro kra first league encounter ɛwɔ semi-final game CAF Champions League no Ghanaian referee Daniel Lai ɛna me patcho CAF mpanifoɔ atumi apa owura no sɛ ɔmra me gyan frimfri na oni game no ɛma bibia ntumi na din ɛwɔ Morocco a yɛde bi ɛbrɛwa referee a ɔno nso didi akwasi a champion brobe enso be call line 2 na ma kwa kwa adwuma ama bibia tumi e kama kama Ghanaian referees and appointment from CAF aba Champions League ebon Africa anom omokwa kwa jina ama bibia tumi e kama ye dimu nsem e ma na Black Stars of Ghana players a ombo game on crofo cross om ye inform nsem famre o dia Joseph Aidoo e ye defender e de ma Black Stars of Ghana menu ka say there abrante no Celta Vigo e was Spanish Premier La Liga and on a book game and another game it to me cause one kwa way to Getafe 1-0 and omu koko din kuku on my minuka said yeah a brante friend said Joseph Aidoo red card and no to me nyan 2 yellow cards and a resource to red card na natches and yeah man shada nadin ama brante na one year game no and so on my on the 21st minute na abrante no yellow card okoko attack obi ewo me patcho guitar for player bi so a referee ni man yellow card eno anso ono ma on the 77th minute ewo second half ni mu no na abrante ne say nya second yellow card ay no resource to red card Joseph Aidoo entumi anye game na ne team e friend say Celta Vigo ekwa away eni bobo kwa front say Getafe ene de kobo ani ewe no na Getafe 1 Celta Vigo 0 Ghana ni abrante fene se Joseph Aidoo eko kunya red card ewa da game ni mwa ye demo details no eso atumi ama na uko Italy a Serie A game tumi koso a AC Milan ene Cremonese ene de boy ni a Felix Afena Gyan e Black Stars of Ghana striker abrante ne static game no e bomba bibia tumi ye kama kama on the 75th minute ene abrante ne free game ni mwa 1-1 draw ene ni timu ne kwa away etumi koko nya ya Mse AC Milan na na ebo home ewo stadio San Siro enso Italy enye fede agro Black Stars of Ghana striker Felix Afena Gyan e starti game no ebo to 75 minute and a coach friend say Davide Berardi e ya abrante no so e free mu a ye de ne ho nsem atumi ama na uru mu a Bernard Tekpetey e Black Stars of Ghana player abrante no uru mu Bulgaria ono so tumi bo game e de man club from say Ludogorets last guard and so on 2-1 win and omunya ofie over Ambobo Kwefren se Bero FC enye Freddy Agra Bernard Tekpetey na ne performance no was through from a goal down unim se Bero FC ne di kanya go and so on ne ma Legorot Rasgard and so bete kanu vini 2-1 minoka said ye osha omo bie points in 4 points omo de da league table no so enye ma tumi da din edema omo e debi emo Black Stars of Ghana players omo bo game nana fe Ghana referees omo nya appointment wo kafa so yam kwa kubo ejuma enye dimu nsem nyina ama on AOK TV e wo YouTube ni so nana safu kantankanie oba channel ni so subscribe to the channel like share for comment ne bra ne hit notification bell no se de beya update ne baya na onsa nso atumi akama bibia aye fine e de amame e wo honom.